mudo yakazosara yavakina maboko vachiombera totenda kapanzi angu mudo
Vamos.